Incwadi kwabaseRoma besibili, iverse 21. Fundeka kanje. Wena ke ofundisa omunye, awuzifundisi wena na. Wena oshumayela ukuthi akungebiwa uyeba na. Wena othi akungaphingwa uyaphinga na. Wena owenyanya isithombe uphanga ithempeli na. 24. Ngokuba igama likaNkulunkulu liyahlanjalazwa.
Ngokuba igama likaNkulunkulu liyahlanjalazwa ngenxa yenu. Haleluya bazalwane. Ibishophi ke leli lidinga ngilithule ngamavesi athe uqina. Lithi iBhayibheli wenza kanjani ukuba ufundisa abantu ukuthi bengebi kodwa wena webe. Lithi iBhayibheli wenza kanjani, uyenza kanjani le nto yokuthi uthatha abantu bengaphingi kodwa wena uphinge. Uthi u-24 wakhona ngenxa yalokho ivangeli lihlanjalaziwe ngenxa yenu. Baba Mdlalose, uyibhishophu wena.